Kepha siyalindela ngesithembiso sakhe amazulu amasha nomhlaba omusha ukukhona kuwo ukulunga. Ngakho bathandekayo lokhu sibheka lezo zinto. Kuthalelani ukuba nifunyane ninokuthula ningenabala ningenacala kuyo.
Kuthiwa yini esiyilindile according to verse 13? Isithembiso sithini? Isithembiso sakhe, isithembiso sani? Lo mhlaba omusha la kuhlala khona ubulungisa. Sayibona bazalwane, kuthi uma ngaba ke ulinde izinto ezikanjeni, kuthiwa yini okumele uyenze uma ulinde into ekanje? Kumele utholakale ungenabala. Sayizwe lwani bazalwane? Bazalwane, njengoba sihlangana kanje, into izulu belifisa sikhuthazane ngaye kakhulu ukuthi sitholakale singenabala sayibona lonto uyabuka ukuthi la iBhayibheli alinikeza isikhathi sabantu abaphikisana nayo ukuthi hayi hayi awukwazi ukuhlala ungenabala sithi iBhayibheli mawufuna kodwa lomhlabo zayo mele uhlale ungenabala mele utholakale ungenabala lo osenza umsindo okhonke ukuthi hayi hayi awukwazi ukuhlala ungenabala okwakhe yena izwi lona lithi masilinde ukubuya kaJesu. Kumele sicela uJesu asize kusuke wonke amabala. Senze lokho bazalwane. Futhi uJesu bazalwane angisho kanje. Angeke ayikhulume into kanje uJesu. Kanti akanaso isiqiniseko sokuthi uyakwazi ukuthi asigeze singabi nabala. Senze lokho bazalwane. Sokuwo wonke amabala esinawo. Kuwo wonke amabala esinawo bazalwane. Khona umthombo wavula. Ngathi kaZekariya chapter 13 ithi ngalosu uyovula umthombo endlini kaDavide. Ithi umthombo wesono nokungcola, eh? Lo mthombo akuye abantu abaklini ukuthi akuye abantu abangcolile. Abantu abanesono. And uJesu nethemba ukuthi wonke umuntu ozayo kulo mthombo uzothola ugezeke. Senze lento bazalwane. Angenzeka angisho kanje. Uma ngaba uJesu kwakunabantu wayicabanga ukuthi ngebagezeke. That means uJesu ayengafele bonke abantu. Sayizwa leyo nto. Ngoba phela uJesu ngesikhathi esifa ekhokhela zonke izono. Each and all isono sami, zonke isono sami kunobuhlungu obuthile esabu-eda ekufeni kaJesu. Sayibona leyo nto bazalwane. Uma ngabe uJesu wayicabanga ukuthi bakhona abantu ba beyond repairs. Hayi lona seyidle izidakamiso kakhulu. Lona seyisebe umahosha kakhulu. Lona seyenze ukuthi kakhulu. Lona seyintshontsha kakhulu. Seyibona lona bazalwane. Uma ngabe wayicabanga ukuthi Jesu kunabantu abanjalo bangeke bagezeke, wayengeke afele bonke abantu. Seyibona lona bazalwane. The fact that uJesu ufele wonke umuntu. It's because uJesu uyazi ukuthi egazini lakhe kunamandla. Bokususa wonke amabala. Alikho bazalwane ibalini ngasuku. And more than that, kumele wonke amabala asuke. Ngesikwazi kuba ready ukubuya kaJesu. If amabala asukanga. Yabantu abantu sizofunda uvangelo. Singalenza lonke uvangelo. Siyakwenza konke ukuhlabela. But if bazalwane amabala asukanga. Sizosala. Nala bantu besibavangele bangaphenduli. Siyabona lonke bazalwane. Into ebalekile yiyo le iBhayibheli. Lisho kwiindawo eziningi. Uze athi uma ikhuluma uJohane ku 1 John chapter 3, ku verse 3, athi uma ngaba nathi sinaleli themba kuyena, ithi masenze njani? Asizihlangulule. Eh? Umuntu onethemba ukuthi uJesu uma ibonakala nayo ufana naye, lithi iBhayibheli akazihlambulule. So umsebenzi wethu bazalwane njengoba sihlangene kanje. More than just ukuhambisa ivangeli. Ipurity. Ukuzihlambulula. Seyibona lona bazalwane. Engathi uSathane angasidukisi kunomsebenzi obaluleke kangaka. Wokuhlukana nesono. Futhi angikhulume nale nto bazalwane. UbuKristu bomuntu. La kubonakala khona kakhulu. Uyazi ke akukho senkonzweni. Usekhaya. Do you know what again that la enkonzweni? Mawunyathela mhlawumbe bakuvuba ngiba umvuba nginyathele. Ngoba ngisenkonzeni ngine spirit ngise sabathi tani. Ukholise mina benyathele kube uyena onginyathele. Sayibona leyo. But you know according to Moses prophet according to Bible the character is revealed ekhaya.
Yes.
Hallelujah. Siyakwazi ukuba patient manje mama manje ngifike late. Kodwa bazalwane bantu bangilindile bayicula. Kuthi okulindeke manje. Uma ukuthi ubaba wasekhaya umama wasekhaya emlinde ngoma kanjani? Bangathi late, ungabu uvela uvula ukhetho esihlabeleleni. Yebo, utali ingoma. Sayibona leyo nto. Ngisirias bazalwane, singakhohlisani. True character is revealed ekhaya. If asiwona amaKristu ekhaya, asiwona amaKristu. Bible lithi kumele kusuke wonke amabala and la mabala ekhulunywa ngawo avele kakhulukazi lapha emakhaya sikhona. Athi uNkulunkulu angasenzela umusa bazane and ngiyamkhonza uzenzela umusa. UJesu wayengekashiya izulu azofa. Kanti akathemba amandla wegazi lakhe. Senze lento bazalwane. So sekhona umthombo usavuliwe umthombo. Kuyofika iy'nsuku lana uthole ukuthi Hey, bazalwane. IBhayibhile mfuneni uJehova satholakala. Isaiah 55:6. Esatholakala iJehova. Simfuneni. Ziyeze izinsuku la uyothi ungena la kuthulekile lapho umuntu oculayo. Manje umthombo savula singalaleli bazalwane inkonzo. Sabbath after Sabbath. Siqhubeka kodwa sikhuluma the same way. Yabo, siqhubeka siphila the same way besiphila ngayo singakazizo lezinkonzo. Kanti ngempela uJesu angasiza bazalwane. UJesu ayiki into ayifisa njengokuthi sifane naye. Nakhona amandla egazini. Khona amandla egazini. Khona amandla egazini. Sizofunda bazalwane manje. Siyaqhubeka nje nezifundo zethu zokuvangela. Ave lento isiza kulento esiqeda kuyikhuluma. Lento yokuvangela ave isiza kulento esiqeda kuyikhuluma yokususa amabala. Do you know that? Iyasiza kakhulu. Ngoba lamapipe uyakhumbula isibonelo sasenzile saqala ukufunda lamapipe ahambisa amanzi. Awukazi ubone kwenziwa iservice ukuthi ayisakleni lamapipe aletha amanzi emizini. You know why? Ngoba ahlezi eclean. Why ehlezi eclean? Ngoba ehlezi ehamba amanzi. Izama manje clients ayibona nobazalwane and uNkulunkulu ebehlose ukuthi nathi ukuthi silowe sihambisa la manje ukuphila ebantwini nathi siyahlanzeka nathi siyahlanzeka sayibona. So lento sizifunda manje ukuvangela siqhubeka nayo, it's very connected, very connected lento ebaliyanga abazalwane yokuhlukana nesono. Do you know uNkulunkulu siyathi uNkulunkulu ebengahlo, do you know uNkulunkulu bazalwane ebengakhuluma nje nomhlaba esense izingilosi nje.
Oh yes.
Yazi noma sikhuluma kunezinto esingazazi. Futhi sibiswe namalimi namagama esingasebenzisi kahle. Ziningi but izingilosi ziperfect. Eh? Yama ngekushumayela ingilosi ithi ayo namhlanje ngiyoke ngishumayele ngesiZulu. Siyozinto intumayelo bazalwane siyophuma sonke la sikhamsile. Eh? Kodwa uNkulunkulu akakhethanga izingilosi, ukhethe mina nawe. Abantu nje abanamaphutha amaningi. Wayenze kanjalo. It is so that nathi sithole ithuba sokwakha lesimilo uJesu ayinaso ngokuthi senze lo msebenzi owenziwa uJesu. Siyenze lo bazalwane. Sithize uNkulunkulu lesi uthathe kakhulu ngokubalekile kakhulu lo msebenzi. Kubalekile bazalwane. Ake siyeni khona kuncwadi yesambulo chapter 14. Ngoba siyafunda, ngiyabona iclass lethu likhulu namhlanje, kodwa nje kuseyiclass. Singayithathi njenge angazi mhlawumbe kuze njengenkonzo. Even though same cause when you go to it's a Sabbath school, it's a school. Yeah. All right. Let's feel about the land. Come back again, pull them, pull them. Then let's talk in the Makanda. Let's talk in the Makanda. I'm not going to cook the family. That's not a little manga. It's a cool. It's a top of Pamba. I'm going to come out of the crest. It's a cool. It's a cool. I'm going to go sing the two of the panel. Ngiyacela tata uNothando ngoku as we are just opening our hearts kuwe Nkosi sidinga uncedo kakhulukazi Nkosi lento osibonise yona the cleansing Lord edingekayo. Siyacela ukuthi usihlambe sonke please Heavenly Father. Ngiyacela that ungagcwala nje umoya wakho ingcwele phakathi kwethu. Sithi Nkosi sifunda even verses Nkosi that are simple in and of themselves kodwa Nkosi zithethe ezivesi Nkosi into ezimangalisayo ezimpilweni zethu. Please Father ndiyacela kakhulu somandla. May you please break the spell of Satan boss. Cela kakhulu ngoba Nkosi udinga umntwana. Udinga umntwana Nkosi kunintsi endingakwazi. Kodwa Nkosi umoya wakho ingcwele wazi yonke into. Sithembele Nkosi kwisithembiso sakho Nkosi kubosi umoya wakho ingcwele nangoku. Siyacela Nkosi ngegama likaYesu Kristu sinethemba. Amen. Isambulo chapter 14. Sambulo 14. Angithi bazalwane safunda ukuthi umyalezo wethu nangu. Awushintshi lo myalezo. UNoah washumayela bazalwane 120 years. One message. Ayinikezwe izulu. Yabona into uma uyinikezwe izulu, ungazakhelanga yona. Asike isidingo sokuthi lokuyishintsha-shintsha. Awushintshi lo myalezo. Sasho ukuthi imiyalezo ethi le three angels message bazalwane. And sasho ukuthi njalo sikhathi zonke icashe imvaka esiphambano. Sayibona leyo nto ngoba i-message vele ibiza abantu ekuthini ethi baphenduke baguquke. Akekho umuntu ongaguquka engasibonanga isiphambano. Sayibona bazalwane. Singasuki kule message uNkulunkulu asiphe yona. Revelation chapter 14. Asifunde verse 6 no verse 7. Tell us from verse 6 no 7.
Ngase ngibona enye ingelosi indiza emkhathini wezulu. Inevangeli eliphakade. Ilishumayele kwabahlezi emhlabeni. Nakuzo zonke izizwe nemindeni nezilimi nabantu. Isho ngezwi elikhulu ithi, mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo. Ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. Nikhuleke kuye owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi.
Bameni lapha. Nabazalwane, namhlanje sizofunda ngokukhuleka kuye uNkulunkulu. Kwiintsuku ezidlule safunda ngokumesaba, safunda ngokumnika inkazimulo. Manje sizofunda ngani? Ngokukhuleka kuye. Kuthiwa lezi nasizenze ngoba ihora lokwahlulela kwakhe selinjani? Selifikile. Akekho umuntu ozoma ekwahluleleni engazenzi lezi zinto. Lezi zinto esizifundayo ebazalwane, ngisho noma ngathi kubukeke ngathi mhlawumbe ziyathusa noma zintsha ayijwayelekanga lento esiloko esizifunda. Kodwa lezi bazalwane izinto zezulu. And uNkulunkulu uredi ukusisiza ukuthi senze konke akushoyo. Kakhulukazi bazalwane ngokumnikeza inkazimulo. Safundisa sifunde into eziningi ngokumnikeza inkazimulo. Kanti asisiza nje uNkulunkulu. Namhlanje sifunda ngokukhuleka kuye. The worship, eh? Now, sizobe sifundisa abantu, angisho, ukuthi kusho ukuthini ukukhuleka kuNkulunkulu. The first thing engifisa siyibone ngeworship, lana ubeka nje foundation. Sizobeka ifoundation iqala ukuthi yini iworship, sisibuke example yeworship, la iqala khona ukuvela leli gama likaworship eBhayibhelini. Sibone nje example yeworship ukuthi kahle kahle iworship into enjani. Idinga ini worship? Mela uze mela ube umuntu onjani futhi wenzeni kuze ukuthi ngempela naku uyakhuleka kuyena uNkulunkulu. And sizobona ukuthi iworship bazana labona ndikumemeza kakhulu icula. Sayibona leyo nto? Just because mhlambe njalo mangikhuleka ngiyaguga that does mean ngiya worship. Sayibona bazalwane, so ibone foundation yayo. Then masiqeda kubuka leyo foundation. Sizobuka idifference between if false ne true worship. Sayibona leyo nto? You have to call it false worship.
Yes.
And ikhona true worship. And sifuna ukuyibuka i false and true worship umehluko. And then si expose izinto bazalwane. USathana enze ukuthi umhlaba wonke ungene kuzona. And mawungene kule zinto umhlaba wenza false worship. Hayi true worship. So bona lezi zinto nje sobona lezi gaba ezintathu. Ake sibukela sine Genesis chapter 22. Usifundela ngesiZulu futhi Genesis chapter 22. La kulelama iBhayibheli angazi kulesiZulu kodwa kulawa ku King James ye English. Igama elithi worship, the word worship liyaqala ukuvela kule chapter. Before ufike chapter 22 ake ku worship. Liyaqala uNkulunkulu uqala usibonisa ugama elithi worship la kule chapter le. And ngifisa sibuke ukuthi kwakusenze konke kwakwenzekani. Ake sibukeni, ake sibukeni. Asifundeni uverse 5 yedwa nje. Verse 5, Genesis 22 verse 5.
U-Abraham wathi ezinyukini zakhe, hlalani lapha nembongolo. Mina nomfana sisaya laphaya, sikhuleke, sibuye size kini.
Thank you, bazalwane. This is the first time leli gama elithi worship livele eBhayibhelini. Ila Abraham etshena iy'ncebu zakhe ukuthi uya le entabeni. And le nto ayoyenza, that is worship. Leyo nto ayoyenza u-Abraham lapha entabeni yini? Yi-worship. And then uyabuya. Sayizalwane bazalwane. And siyakhumbula ukuthi u-Abraham yini ayoyenza entabeni? Ngokucabanga kwakhe. Wayithatha indodana yakhe phela kwayo. Wase ilindile iminyaka almost 25 years elindile indodana esithembiso. Kwathi mase iqhamukile indodana sekuredi ukuthi ayike manje ngempela nazi iy'thembiso uNkulunkulu bezenzile zizofezeka through le ndodana. Lavela athi izwi ithathwe uyinikela. And ukuthi u-Abraham leyo nto leyo yi-worship. U-Abraham mayinikela ngo-Isaac siyazibazalana ukuthi wayinikela ngayo like wayesazi ukuthi injabulo yakhe imali la. Wayengazi nokuthi ubuyathini kuSara, That is worship. Where unkulunkulu mayikhulume noma yini onayo yonke into iyona. Yonke into iyona iyanikelwa le nkulunkulu. What God speaks we do. Le nto inkulunkulu ayikhulumayo siyayenza. That is the foundation of worship. And so nakumuntu ofunda nayo you have to make that plain bazolani. So long as unezinto othi wena ngeke uzenze lezi ngisho noma ngasho inkulunkulu. Vele uma kancane ngeworship. Ima kancane ngeworship. Qala worship ukuvela. UAbraham uyokwenza into bazalwane yayinzima kunazo zonke izinto. But there was worship. Wabizulu lalikhulumile. Sayibona leyo bazalwane. And mawuveza leli verse ingoba umuntu sokuzama ukumprefera. Ukuthi ezinye izinto esizifunda njengoba sifunda ngeworship. Kungenzeka ukuthi zidinge ini I sacrifice. Sayibona la according to the chapter le ukuthi I worship yihamba ne sacrifice. Abraham ayo sacrifice anga ayo sacrifice njengemoto. Eh wayengayiko sacrifice njengomsebenzi. Wayengayiko sacrifice njengabangani. Wayengayiko sacrifice njenge girlfriend nge boyfriend. Wayo sacrifice ngendodana yakhe kuphela kwayo. Sino ukuthi Abraham bazalana kwi resurrection ngiyakholthi abaningi bethu uyovuka ababuye kanje. Athi uzama ukuthi kakunzima ndikuhlukana nalomsebenzi. Ngathi mina ngasengiredi ukunikela ngendodana yami. Sengathi sengiyakubona ikhethe selazi selayacabanga. Hawu. Benikholwa ngempela kodwa. Ubuthi uyakholwa une boyfriend oyazi ukuthi yakuhlukanisa nezulu. Une girlfriend wathi yakuhlukanisa nezulu. Sekunzima ukuhlukana nalomuntu ongamzali nokumzala mina ngangiyohlukana nendodana yami. Sayibona leyo nto? Beningabeni beningamlandeli uJesu. Mhlambe benisafisa kodwa beningakamlandeli. Worship was only thing sacrifice, that's true worship. Because in many times, when there is ningi, it's called as ningi, is obiza, is sacrifice. And the one was a one. Kumatukulungul anga sika mandla, we sacrifice. And sometimes, because you sacrifice, goba asi bugin jal, we indu sinkulungul ay sacrifice. Ay sacrifice latina. Which is, but the one why you kanya nenja bulu yezulu lonke. Ake kumuntu ayijabulisa uNkulunkulu baba njengoJesu. Kodwa mase kufike isimo ebona mina nawe sicudile soneni. Futhi ingeke ithemba ukuthi yophuma ngaphandle ukuthi enze lo mnikelo. Wangekho lula. Kodwa wawenza bazalwane. That's worship. If siyabona leyo sacrifice and esiyibuka siyifunda sihlala kuyona. Yosilida nathi sibe willing. Senza ama sacrifice. The reason why kuna ama differences amaningi between thina singamakholo. Because kune class efuna inkolo engena sacrifice nje nto. Kuna abantu abafuna nje inkolo nje eyi freeway, eh? Inkolo nje evule isango la lingangena yonke into. Nelikuwe ne class ethi ayisengibonile. Sacrifice yadingeka. Kuse nje sengicela amandla kuphela amandla yiyo le ngingenayo. Ngimane ngihlule endleleni. Ngicela ungidonse ngesandla sakho. Sayize lonke. All right. Asini ku John chapter 4. Now ngifisa sibuke ukuthi there is true and false worship. Bengifisa nje lokho abazalwane ihlale kuthina ukusukela la sizoya nje nge speed ngoba izinto eziningi sesiyazazi. Kodwa lithi iBhayibheli noma izinto sizazi kumele siziphinde siyazi lonke. Yes. 2 Peter lo chapter 3 verse 10 uthi Peter ngizoziphinda lezi zinto ngisho noma senizazi. Ayesibukeli verse 23. Verse 23. John chapter 4 verse 23.
Kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje. Lapha bakhulekayo abaqinisileyo beya kukhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso ngokuba ubaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo.
Amen. Uthi Jesu isikhathi siyeza futhi esifikile lapho abakhulekayo abaqinisile nangisho ngeEnglish uthi when the true worshippers of God shall worship God in spirit and in truth. Say the Lord. Now, ngicela ukubuza. Makunama true worshippers. Lokho kusho ukuthi they are also false worshippers. Makuthi kunabantu abakhuleka ngeqiniso. Lokho kusho ukuthi kunabantu abakhuleka ngani? Sayibona leyo nto? So that's why indaba ye worship kubalekile ukuthi siyifunde. Hleze kanti ngizithole ngenza ini? Into wrong, false worship. Now, according to leli verse, I true worship siyibona kanjani? From leli verse leli, ngicela ngicela iphendulo bazana basesikolweni. Yebo, izandla zabantu esikolweni. Isikole sezulu sine order, ikhi sikhi isikole sine order dela lesezulu. Yebo, yebo. Amen. See, zilo ni bazalwane. Kuzo ema ikuzo i true worship is identify ngokuthi ihamba ngomoya nangani? Nangeqiniso. Na ngicela ukubuza bazalwane. Yini iqiniso? Okay, who Jesu iqobo lakhe ngiyathanda, you know. Chuti kusho ukuthi true worshippers i-worship yabo izohambelana nani nempilo kabani? Jesu. Number 1 lo siubambe sizubhale nawe. Ivese elisitena ukuthi Jesu iqiniso uJohn 14 verse 6. Okay. Khona linye khona into engiyifunayo bazalwane. Yini iqiniso? Ikhona enye into esiyitshela esiyitshelayo ngokunikeza iclue ila kuJohn nayo. Esitshelayo ukuthi yini iqiniso. Hawu bazalwane. Kade awu isikole sezulu sine order nje nzima. Yebo yebo. Izwi likaNkulunkulu alikhumbula ivesi lakho wena mhlawumbe.
John 17 verse 17
sikhumbule ivesi lula. John 17 verse 17 asiyeni kuwona. So ku double 17 nje bazalwane. Kungani sifuna ukwazi ukuthi yini iqiniso ingoba kuthiwe abantu abakhuleka ngeqiniso bakhuleka ngani? Ngeqiniso, they worship in truth. So we need to understand ngokuthi iBhayibheli yini iqiniso. Sathola ukuthi uJesu number 1. So number 1 iworship yethu mele ihambelane nempilo kabani? KaJesu. Asizweni okunye. John 17 verse 17.
Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso.
Sayizwa nini bazalwane? Kodwa izwi likaNkulunkulu yini? Iqiniso. So makuthiwe manje we are going to worship thina ngeqiniso kusho ukuthi so worship according to ini? Izwi. Kuyazwakala bazalwane? I-worship yeqiniso i-worship ehambelana nezwi likaNkulunkulu hayi izifiso zomuntu. Kuyazwakala bazalwane? La ngithi ngiyaworshipa kodwa i-worship yami ayihambelani nezwi likaNkulunkulu noma iphikisani nentando kaNkulunkulu. Sengiyahlabela nje. Sengiyenza nje. Kodwa bazalwane, that is not worship. That is not worship. Now uNkulunkulu uyabazi abantu ukuthi bazi okungakanani kwezwi lakhe. Sayibona lento bazalwane. Bakhona abanye abantu amanye amaqiniso abangawazi. And ngenxa ukuthi abawazi benza lokho abakwaziyo uNkulunkulu ayireceive worship yabo. Sayibona lento bazalwane. Kodwa mase kufike ulwazi waqhubeka nentando yakho ulwazi eqinisi selifikile. So uzikhonza wena lawo.
Yeah.
Sayibona leyo nto. Ayesweni false worship ukuthi yini? Ukukhonza kwamanga ukuthi sikubona kanjani kona. Asiyeni kwincwadi kaMark chapter 7. Yabona bazalwane. Ngiyasho iqiniso. Inkolo iphelele yonke. Imayelana nokulalela uNkulunkulu. Zonke izinto esikhuluma ngazo, masikhuluma ngothando lukaNkulunkulu. Masikhuluma ngomthembu uNkulunkulu. Zonke lezo yizinto ezisilidayo ukuthi silalele uNkulunkulu. Sayizwa lento bazalwane. The end product uNkulunkulu into ayifunayo, ufuna abantu abamlalelayo. Asini ku Mark 7 sizoyibona lento. Cela sifunde uverse 7 to 9. Sula ku verse 7 to verse 9. Sifuna ukubona manje ukuthi yini false worship.
Kodwa bangikhonza ngeze
bafundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu. Niyeka umiyalo kaNkulunkulu nibambe isiko labantu. Wayesethi kubo, yebo nichitha umiyalo kaNkulunkulu ukuba nigcine isiko lenu.
Sizilwane bazalwane, siyawuza uverse 7. Uthi uJesu bamkhonza ngani? Ngeze. Yi-fellowship ke leyo. La uzitshela umkhonza uJesu. Kanti cause into mawenza into ngeze kufana nokuthi awuyenza ngisho kunjani. And uthi uJesu mkhonza ngeze uma kuthi enza njani? Sibamba imiyalo eyizimfundiso zabantu. Sichithe umiyalo kaNkulunkulu. Azathi kuverse 9, yebo wabuqhineve. Uthi yebo nichitha umthetho kaNkulunkulu ukuze nigcine amasiko wenu. Yabona manje, asisebenzi study. Kumele wazi ukuthi sewuyangena kwi-dangerous ground, abantu bayawathanda amasiko wabo. Kodwa ngenxa yokuthi i-message esiyithunyiwe, kumele ungene. False worship, i-worship bazalwane. La abantu bebeka ecaleni umthetho kaNkulunkulu ukuze baqhubeke namasiko wabo. Sayizwe leyo nto? Tradition. Amasiko wethu. And ngiyafisa bazalwane ukusho ukuthi uNkulunkulu akuyona yonke inhlobo yeworship ayamukelayo. Uyazi ukuthi uNkulunkulu lento uyambula kusanda kungena isono. UGenesis chapter 3 siyakhumbula ingena isono. Genesis chapter 4, boom. Khona uAbel noKhayini.
Yes.
And uNkulunkulu lapho ukuthi abo bayithuba worshipa bonke baletha umnikelo uNkulunkulu bayokhuleka kodwa lithi iBhayibhile umnikelo kaKhayini zange wamukelwe. Uyabona ukuthi into uNkulunkulu befisa lena siyibambe kusukela ekuqaleni. Ukuthi akubona yonke inhlobo yeworshipa yamukelayo. Khona inhlobo yeworshipa yize. And bazalwane akulona uthando olusenza ukuthi singazikhulumi lezi zinto. Ngoba egcineni uNkulunkulu bazalwane ufisa abantu bazokhuleka kwingeqini. Usho kanjisho kanjalo uJesu. Ubaba ufisa bazokhulekena kanje. Wena woyingani kaNkulunkulu. Wenza lento ezojabulisa uNkulunkulu. Basayitshela uNkulunkulu nje ngifisa into kanje. Uma ufisa abantu bengenzi kanje, uyabafundisa ngokusizwa uJesu. Mabona ngathi kunzima ubuyele ekhaya uyekhaya yokhuleka uthi inkosi ingabasiza kanjani benze lento uyifisayo. Ngoba mina ngithanda ukuthi kwenzeke lento efiswa kuwena. Sayibona leyo nto? UmKristu ngumuntu ofuna uNkulunkulu lelo kejabulile. Inhliziyo njalo ukuthi ngingamenzelani uJesu. Ngingamenzelani uJesu. Niyamkhumbula uMary Magdalene? Lo lithi iBhayibheli wachitha iperfume ebizayo eyichitha kuJesu. Dinothi uMary noMartha noLazarus babehlupheka. Yangilona ngizibuthi uMary futhi le perfume wayithola kanjani? It's clear ukuthi akuyona ngoyithenga namhlanje esitolo waqa wabeka imali eningi. Lokho ebeka. All of this time ucabanga uJesu. Ngamenzelani uJesu. Ngamenzelani uJesu. Hayi abeka. Athi mase lithola ithuba athi nali ithuba lami. Lithi iBhayibheli wayihlephula yonke. Hayi ukuthi wathele encane ukuze kusale nakuyena. You know ukuthi umuntu bazalwane mase isizakele sizwe uJesu. Uthi ngingamenzelani uJesu. Akanandaba nezinwele ukuthi iBhayibheli wathi wehla wasula iy'nyawo zikaJesu nezinwele zakhe. Ngesikhathi soJesu angagqokela iy'cathulo ezikanje ezivalekile kanje. Agqoka ama-sandals. Ne-dust. Ucabange nje. I-dust seyihlangene ney'nyembezi sekunento ekusabudaka. Umama yithi ngezinwele zakhe. Sayibona leyo nto? Ukuthi ngamenzelani uJesu. Ngamenzelani uJesu. You know mawufunda uMary Magdalene kwi-Deeds of Ages. Siyatshana lapho ukuthi uMary into yamangaza angisiyatshana naseBhayibhelini siyatshana ukuthi uJesu wakhipha amadimoni ngo-7 uMary. Siyakhumbula?
Yes.
And uEllen White yakhuluma ngokuthi uMary wezwa uJesu elokhu emkhulekela njalo ngisho ukukhumbula ukuthi ayilokhu evakasha kulo Mary noMartha noLazarus. Uthi she had the strong cries ka Jesu. UJesu amkhulekele aze ehle inyembezi uJesu ekhulekela uMary. Lapho ukhulekela iprostitute. So kusithi manje uyacabanga enhlizweni yakhe ukuthi ungithandani kangaka. Ubonani kangaka mina ngathi akhuleke isikhathi eside kanje khulekela mina nje. Sayibona leyo nto. So wathi mase isizakele bazalwane uthando lwa Jesu level lamshintsha. Lamangaza. Lamangaza uthando lwa Jesu. And ngempela i-true worship bazalwane ngeke yenzeke without ukubona lolthando. Without ukubona lolthando. So esifundisa nge true worship kuyisifiso sakho kumele kube isifiso sakhe nje njengomvane nje njengasoke isihleli la sonke wayimigwa missionaries sonke. Kube isifiso sethu ukuthi abantu babone kabanzi uthando lika Jesu. Ngoba uyazi wena ukuthi hey lo muntu mayengaliboni lolthando kuyoba nzima ukuthi enze lezi zinto. And bazalwane ngokuseqinisweni vele kunjalo inkolo yethu ihlukile kakhulu. And abantu abaningi bayibona inzima. Yingakho kumele abantu ukuze bashintshe babone uthando lika Jesu. Balibone kakhulu uthando lika Jesu. All right. So ngenza lento namhlanje bazalwane. Sesibonile foundation ye worship ukuthi worship bazalwane idinga sacrifice. Worship is wena unikela konke. Bangabambi lutho ayibona leyo nto. Then sabuka ukuthi kukhona i true ne false worship. I true siyibona ngani? Ngokuthi ihambelana nezwi likaNkulunkulu angisho. I false imfundiso zabantu. Abantu bathi ohulumeni bathi. He? Abantu bathi yonke leyo nto. Ay akumele into ezisho ngabantu zingene la. Lana kungena sikhuluma ngeNkulunkulu uNkulunkulu la. If wena umuntu mhlamba njengobuhleli unepolitiki eningi la. Uhlonipha kakhulu man is fine. Uhlonipha nathi uhlonipha. Kodwa lana into ephakanyiswa into ekhulunywa uNkulunkulu. Ekhulunywa uNkulunkulu. Siyabo? So that's true worship. False worship imfundiso zabantu. Nabo bazalwane ngicela ukuveza namhlanje into esizoyenza. Sizokuveza nje one. Zimbini imfundiso. USathana asisebenzisayo la emhlabeni umhlaba wonke. Imfundiso kuzimfundiso zabantu. Asebenzisayo ukwenza sure ukuthi abantu abaningi babambeke ku false what false worship sayibona nibazalwane and zoyithu zombili zihambelana nemthetho kaNkulunkulu because sibonile ngisho ukuthi kuze uwenze i false worship kuthi umele uqale ini ubeke icaleni umthetho kaNkulunkulu and then ugcina amasiko wakho sayibona leyo nto now mina ngizobona ngingene kuyona straight lemfundisi mhlamba wena depending on umuntu uzokushare naye kungenzeka ukuthi uqale wena kumele uqale mhlambe mawufundise ngenze ukuthi uqale uchazele umuntu ngokubaluleka komthetho kaNkulunkulu ngenze ukuthi mhlambe nasi isitathu kumele usenze ungangeni kule point ngizongena kuyona manje mina uqale umuntu umchazele umbonise so le point ngayiskipa ngoba ngiyakholthi sonke siyayazi ukubaluleka komthetho kaNkulunkulu sibonisa abantu ukubaluleka komthetho kaNkulunkulu so ngizongena nje kule point la emthethweni kaNkulunkulu la uSathane bazona ayidijile wayenza njengeyakhe indlela basicabanga ngeyiphi le point esemthethweni kaNkulunkulu bazalwane uSathane ayigijile. Sabah. Into abantu abayenzayo eyimfundiso yabantu engeyona imfundiso kaNkulunkulu.
Sunday worship.
Bayibona leyo nto? And ukuze bayenze babeke icaleni le kumnyo uNkulunkulu, eh? Sayizona lento zalani. Now sizofunda ngani sabatha? Sifunda ngelinto esizaziyo. Fana ngicela sithi nje pay attention. Ngifisa sikwazi ukuliveza ngendlela esimple. Sizoqala lapha ekuqaleni siyolibona la liphela khona. And then sibuke ukuthi lishintshe kanjani. Ifi sinazo isikhathi mhlawumbe sobuka amavesi abantu abawasebenzisayo uma bethi hayi sabatha lisekho zonke lezo zinto.
Amen.
Amen.
Okay, ake sibukeni bazana. Isabatha liqala kuphi? La liqala khona siyalaza nje. Lana nje ngicawa ukuthi siyophendulana nje. Chapter
Genesis 2.
Awesome. Siyabona. Genesis chapter 2 asini khona ozana athi ifunde ngokusheshsha. Laqala khona isabatha.
Ngisho sithi usuku lwesikhombisa. Kwase kupheleliswa izulu nomhlaba kanye nombuthano wakho konke. UNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile. Waphumula ngosuku lwesikhombisa. Emisebenzini yakhe yonke abenzile. UNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walungcwelisa ngokuba ngalolo suku waphumula emisebenzini yonke abeyidalile uNkulunkulu wayenza.
Amen. Sayibona bazalwane. Ayiphikise kulento. Siyabona la kungangena isono kungabi komJuda, angabi komZulu, angabi komXhosa, kabi ko yonke lento si uNkulunkulu wafanisa abantu. ngakho ke sithi uNkulunkulu walifakela isabatha elifakela abantu bonke siyabona lo bazalwane hayi uhlanga olithile siyabona lo bazalwane ulifakela abantu bonke why ulifake engahlukanisa izinhlanga zonke lezi zingabikho ngangingithi isono if isono zange singene singekho isidingo sokuthi uJesu eze azofa still isabatha lelo bakhona. You know why le point engisho ibalulekile? Ngoba baningi bathi isabatha lalikhomba kuJesu mase kufika uJesu liyadlula. Ngisho uJesu engafikanga lalo bakhona isabatha naphakade.
Amen.
Do you know that?
Amen.
Ake siyeni wazana isibuke la kubuye ukukhulunywa khona futhi ngesabatha. Exodus. La uNkulunkulu manje seyabakhumbuza ngento abayaziyo. Exodus chapter 20. Asiyeni khona. In fact, la bazalwane la kuExodus. Agona kwesibili la uNkulunkulu ekhuluma khona ngesabatha eBhayibhelini. Uma ufuna ukubuya indawo la aqala nimention isabatha singafika chapter 20, chapter 16 siyakhumbula. Lathi uNkulunkulu uzobahlola ukuthi bazomlalela yini na. Siyabona lo nto. Wabuthi bazoligcina yini isuku lakhe elingcwele. And then siya la welikhuluma khona asiyeni khona. Naga ma verse was around verse 8 to 11.
Khumbula usuku lwesabatha ulungcwelise. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza, uwenze wonke umsebenzi wakho. Kepha usuku lesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awuyikusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho. Ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walubusisa usuku lwesabatha walungcwelisa.
Amen. Amen. Bazalwane, umthetho ongaphikiseki. So la uyambonisa umuntu ukuthi nanga umthetho wesabatha ukhona manje kwimiyalo eyishumi. Do you know abantu abaningi, I mean mina angizibonele ngangaguquki ngangazi ukuthi ikhona imiyalo eyishumi. Yes, I knew that. But ngangingazi ukuthi how kunomthetho wesabatha imiyalo eyishumi. Abantu abaningi abazi kunomthetho la kwimiyalo eyishumi okhuluma ngesabatha kumele sigcine isabatha. Kuthiwa bazalwane ngicela sizwe kahle ukuze singashumayeli into esingayenzi thina. Kuthiwa lana iy'nsuku eziyisithupha singasebenza senze konke ukwethu. Kodwa kuthiwa lolu suku lwesikhombisa olukaJehova. Siyibona leyo nto? So uma senza into efiswa yithina ngalolu suku siyantshontsha. Kuthiwa le nto ekaNkulunkulu. Siyayizwa lento bazalwane, lolu suku esikulona akulona lethu olukaNkulunkulu. Usuku lukaNkulunkulu lolu bazalwane. Uyankulunkulu so siyalibona lila. And kunenye iphonto engicela uyi-eda lena sengiyi-edela thina so that nathi sihambe bazalwane sinezinto ezizosicabangisa sike sayikhuluma. Ngicela ukuyi-repeat asithi ngithatha mhlawumbe i-jacket lami leli ngicele mhlawumbe ngicele ubaba umncane ngithi ngicela angibambele lona. Siyabona leyo nto? Ngicela ungibambele. Ithi asithi limhlophe hayi limnyama. Sithi limhlophe qhwa. Clean. Symbolizing holiness okungcwele. Ngilithatha ijacket limhlophe ngimnikeze, icela ungibambele lona. But manje inkinga anayo and ngiyamtshela icela ungibambele lona wenze sho ukuthi alingcoli. But manje inkinga anayo ukuthi izandla zakhe zinani? Zinodaba. Sayizwe lento zolani? Mawucabanga so longe senezandla ezingcolile angakwazi ukugcina le jacket li clean. Ngeke the moment ishale izandla zakhe liyangcola. Kuthiwa thina isabatha silenze libe ngcwele ukuthi kumele siligcine libe ngcwele. Sayizwe lonto?
Yes.
And bazalwane asikwazi ukugcina isabatha libe ngcwele singekho ngcwele. Asikwazi. The moment ihlangana nathi sesiyalimosha imicabango yethu ile izenzo zethu ziyile. That's why maningi amasabathi azolithola uPaul uSilo. Even though begcina isabathi because abaligcina ngempela. Sayizwe lento bazalwane?
Amen.
Isho kanjalo umoya isiprofethi, it is not all Sabbath keeping people will be sealed. Sayizwe lento?
Of course.
Why, ngoba kuligcina kwangempela kwangempela mina nokuba ingcwele. Sengikhohlile ukuthi ke le quotation sasifundile ngalesikhathi sikhuluma ngalento ku deserve ages. Hey. Oh. Yangikhohlwa ngempela ngicela ukuqagela. But it in order for men to keep the Sabbath holy, they themselves must be holy. Ukuze abantu bagcine iSabbath libe ngcwele, nawo kumele babe ngcwele. Siyazwa bazalwane? So ingakho ubungcwele nje yinto esihamba nayo kusukela Sunday kuze kuye Friday. Sithi ke manje sekufika iSabbath iNkulunkulu seyizosiphathisa ijacket lakhe elimhlophe. Sifika vele sesigezimi izandla. Sikwazi ukuzigcina kuligcina manje linjani limhlophe lingcwele. Siyazwa bazalwane? Alright. Alesiyeni la la liqhubeka khona iSabbath futhi livele. New Testament kuJesu. Sibuka manje iSabbath ngesikhathi sikaJesu and bazalwane kuningi esingakubuka ngeSabbath. Nangicela ningilalele ngalendo. Mawufunda nomuntu awufuni ukuthi umhlasela amavesi amaningi.
Yeah.
Yabona siveze nje Genesis chapter 2.
Yeah.
Exodus chapter 20. Sesingena manje New Testament. Siyabona lo sesizombonisa ukuthi uJesu wagcina iSabbath. Masuke lapha siyombonisa ukuthi abafundi bathi kweligcinisa bathu. Sayibona leyo nto. And then sizobona futhi ukuthi nathi uJesu wayelindele ukuthi sobe siligcinisa bathu ngezinsuku zethu. And then umbuzo ukuthi lishinte kanjani. Okay. Sesifinyile Luke 4 verse 16. Cala sifunde ngesiZulu.
Wafika eNazaretha lapho wayondliwa khona, wangena esinagogeni. Ngosuku lweSabatha njengokwenza kwakhe wasukumela ukufunda.
Alisibambe indlapho. Khona igama engifuna. Siyazi ukuthi wangena esinagogeni ngoluphi usuku? Ngosuku lweSabatha. Kodwa usuku igama engifuna kakhulu ile lithi njengokwenza kwakhe, as his custom was. Kumele ngiyinto le uJesu wayiloke eyenza njalo. Sayibona leyo ngeEnglish kanje lithi as his custom was njengokwenza kwakhe. ngeSabatha uyazi inkonzo so uJesu ayigcina iSabatha. Ngomnaphikiseki. Jesu ayigcina iSabatha. Namfisa sibuke ukuthi nabafundi bakhe uJesu. Sengikhuluma manje hayi abafundi nje kuphela oJohn noMark, John noMatthew. Sengikhuluma nabapostoli including oPaul. Sizobuthi nabo beligcina ini? iSabatha. Ake sibukeni bazalwane. Sekuzenza chapter 13. Nabazalwane. Yafika kulo ngiphinda lento. Isonto kulona isuku likaNkulunkulu.
Amen.
Futhi soze libe yilona.
Amen.
Soze libe yilona. Nanga ma verse 14 and then to follow verse 43 no 44. Lana bazalwane nguPaul wahamba noBarnabas bangena kuyoshunya bangena nje bangena esinagogeni and then banikeza ithuba lokuthi bashumayele eCyprus. So ngifuna sizwe ke bazalwane ukuthi uthini. I was surprised at PCT, I think it's at PCT.
Bona ekumukeni kwabo ePhege baya eAntiochia lase Pisidia bangena esinagogeni ngosuku lweSabatha bahlala phansi.
Yebo, bangena esinagogeni ngoluphi usuku bazalwane? Already so yabese yambulisa umuntu you see. Manje uJesu lana sekade bethele.
Yeah.
Ngoba umunye izothi umuntu, hayi uJesu wayigcina iSabatha ngoba phela nayo engabethele. Bathi mase kubethola yena uJesu liyanqamuka lapho. Umunye umuntu osanjalo. Manje zombonisa oPaul bengena emasinagogini. Ngalo usuku lani lweSabatha. Asicela siqhubeke verse 15.
Sekufundiswe umthetho nabaprofeti. Abaphathi besinagoge bathumela kubo bathi madoda bazalwane, umane nezwi lokuyala abantu khulumani.
Amen. Lana sebenikezwa ithuba lokushumayela. Waqala kuPaul bazalwane kusukela kuverse 16 uziyoma kuverse 42 kanje washumayela intumayela inamandla ngendlela emangalisayo. Abantu bafisa ukuthi bayizwe futhi again le ntumayela. asizweni ukuthi uPaul wathini uma sebefisa ukuyizwa again. Asiyele kuverse 43.
Kona sebehlayazekile abesinagoge, abaningi babaJuda nabaprofeti nabaproselytes aqotho balandela oPaul noBarnaba. Abakhuluma nabo babancenga ukuba bahlale emseni kaNkuluNkulu.
Verse 44.
Ngesabatha elilandelayo kwabuthana kucishe umuzi wonke ukuzwa izwi likaNkuluNkulu.
No, sorry, ngicela ukuze abantu bayibone kahle, nayi ngicela siyibone. Seniyibonile, ngiyabona ninqumba zalwane. Cela ifika le verse 42 sizwe kahle. 42.
Kwathi ephumeni kwabo babacela ukuba lawo mazwi akhulunywe kubo. Nangesabatha elizayo.
Siyabona leyo nto. So bacela makuphunywe ukuthi hey lamazwi owakhulumile. Nangesabatha elizayo sicela waphinde. Manje uma ngaba usuku lahle lishintshile sekuyisonto. Anje le nto bayisho ngesabatha. Wayo uthi Paul hayi bazolana ukukhuluma iqiniso. Alike isidizo lisilinde ekubi next week aze sikubambele kusasa nje. Siyabona leyo nto. Ngoba vele phela inkosi seyibeke usuku elisha. Siyabona leyo nto. UPaul zanga yenze leyo nto siyafunda ukuthi ngesabatha elizayo kwenza cishe indawo yonke. Can you imagine ukuthi yayinjani leyo ntshumayelo? Kwenza bonke abantu bathi sike sizwe. So we see ukuthi isabatha lokhu liyaqhubeka. Lokhu liyaqhubeka ngezikhathi zabopaul. Ake sibone okunye futhi. Nabo I'm sure seyikhumbula nale bese Philip. Ake sibone embazane Acts chapter 16. Acts chapter 16, so we're going to do verse 13. Come on, I'll just pray the verse of the Lord. Oh, okay, sorry, yes, come on. Again, see, ask you see, see, move verse 12 and 13, boy, too.
Sisuka lapho saya ePhilipi, elingumuzi oyikhanda lesifunda laseMakedonia, iKoloni. Kulowo muzi sahlala izinsuku ezithile. Ngosuku lesabatha saphumela ngaphandle kwesango ngasemfuleni. Lapho sathi babevama ukukhuleka khona. Sahlala phansi sakhuluma kubo abesifazane ababebuthene.
Amen. Seyiza lo ntozolani. Uthi Paul uthi bafika endaweni ethile. Uthi babehleli kule city. yaseMacedonia. Bahlala izinsuku bahlala nje asengacala asemhlabeni bafike lesibili bahlile bayazulela nje mhlambe busazama ukuthola phela indlela ezohlanganisa ngayo imisebenzi yakhe nje njengomuntu wakhe amatenda angisho uyazama ukuthi angesuku lesabatha baphuma kodwa bafuna indawo enjani indawo la abantu babesazi bavame ukuhlangana khona bayokhuleka so okhona babesazi ngesabatha bazalwane mele siyohlangana sibuthana njengoba sihlangene kanje Kuba le nto ayikhulunywe uNkulunkulu imbala. Futhi bona babe understand ukuthi ukufa kaJesu uyishintshanga le nto. Sezwe lento zalwane. Now I want to show you something. Asibukeni la, ke Facebook izayo, Facebook izayo. Ayisibuka sine ku Matthew 24. So sibukile ukuthi abafundi baJesu, uJesu waligcina isabatha nabafundi bakhe after uJesu waligcina isabatha ngisho sayibona le nto bazalwane. Now, if you ask me, Jesus was ukuthi even say, "Oh, Dala, Jesus betelwe." Abantu futhi bazobelithini sabathi. Asibuyeni ku Matthew 24 ngelithanda kakhulu elivesi. Sasibuyele bazalwane. Now, asiqale ku verse 20. Asifunde nje verse 20.
Khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangesabathi.
Sibambeni lapho. Lana uJesu ukhuluma ngezikhathi eziphambile le phambile kunokubethela kwakhe. Do you know angizayo uMatthew 24 wenzeka nini? uMatthew 24 ngicanga ukuthi wenzeka ngoWednesday ngoba lithi iBhayibheli 2 days before the Passover eya la kumonte police ekhuluma lamazi. So ngicanga ukuthi Wednesday then ngoFriday iyabethela uJesu. So uJesu wayazi ukuthi le phambile akubethela kwakhe liyobe lisekhona isabatha. And mayikhuluma ngokubhujiswa kweJerusalem. Nangokubaleka kwabazalwane kwabafundi bakhe ukuthi nikhuleke ukuthi ukubaleka kwenu akukho ngemini ngosuku lesabatha senze leyo nto why ngoba ifuna ingabi into ephazamisa ukukhuleka kwabo ukukhonza kwabo senze leyo nto bazalwane so do you see ukuthi uJesu wayesazi ukuthi long after sayibethelwe isabatha liyobe libalulekile ukuthi ligcinwe abantu bakhe senze leyo nto bazalwane Now, it's booking up thing. I see Bamba. Okay, wanna? Why you Bamba? See Bamba, the timeline. See the head card in session. I dig out. Won't it? Oh, all my time. Then say Bamba, man, the good shabo moves. I say, look, Isaiah 66. Isaiah 66. First video was alone?
Yes.
Ascalic verse 22.
Gustugena, Gobu, Goguba, Jomoba Israel, Elisha, Nomshara, Omosha, Engia, Wenza, we are from a public farm, Uso Jamova. Kaisar, we are from my Israel, we are called Neka, my love. Gustugena, we are saying, when you're in Yanga, we are going in. Gustugena, we are in Sabata, we are going in. Yonke inyama eyakufika kukhuleka phambi kwami usho
uJehova. So do you see with even in the new heaven and the new earth, put a Sabbath after Sabbath. Siyobesiya siyokhuleka kuyena uJehova. Sengiyacabanga bakhona abangcwele abalala bengalizwanga leliqiniso ababephila ngalesikhathi la umbuso waseRoma waselisusile iSabatha. Sengiyacabanga sesihlangana nako kulo mhlaba omusha sithi hayi bazelwe neSabatha. But I think I said this gentleman, I don't move. I was a line. Nigel, you move, and I couldn't go up in Ningas. Let it by Levy, let it be long in Gangulunku. And ha! But make me a life, I say your cousin is about the best pawn to come watching, is about to move some gang. Good evening, then you add Bazalan to the same thing is about. So, just in bodily timeline, Suela, Kumsha would die a lot. Who's a girl? Who's a boy? She's a body local thing, a local thing, a local thing. I'm going to wonder who's going to bring a thing. When again, listen to who pig air. Listen to who pig air. Because one time, listen to who buzz alone. I guess if we're getting, would you moon to my booth with the subjecting or listen garchy? If we're about show some bonus and John. Seven learned from me moon to the icing of who's a little bit of a lady, lady, and listen to. But I mean, I'm talking to someone telling a song. I want to have a lot of so it's a cartel. I'm a kid's old thing. We don't have a kid's old thing. But what do we ask? We are to this. I'm like a song. We ask the lender couldn't get some other nice other ideas. Saying I'm a kid's old thing. I get up. Say, Melan, you say, see better. I'm a bit somebody. And then go time. I'm a bit somebody on Gani. Go time. And then get Ushi Moin Malone to save it in his way. I see, but I'm going to look. The meaning of this guy's phone up is a land, but it's fine. I can listen to good look. Very, very simple. So, Karagu verse 20. I mean, chapter, I think chapter 23. In fact, of Kerala chapter 22, then section 9. Laba Zaluane, in the Balegi, in the Balegi, you look with Abanda Banning, Bayazi, put by a call, Nabangas by a call, and Jake Benny, so do Jesu, Wabe Taylor, Espambalini, Bobistan, Sabana Laba Zaluane. So, Bayaz go Good Friday. Put a mother running by us, no talk for an inning. Yes, all by us, the old. So, mind we cut a lab, diagram Zalani as Buga Lucian with our inning. Sisamu discovered this about a linen. And then say, Karaman, the boom, what can look, put chapter 22. Say, Karam Champ, the meaning is put the Benjamin 23 and very close to 23 was around. She has told this. I can see Karaku verse. Chamba skale ku 5th lesson 9 isizwe session ayizo phela from 50 to 56 phela uzofundela nje azwakale
peka ke kwakukhona indoda igama layo uJosepha eyilungu lomphakathi indoda enhle nelungileyo yona yayingavumanga icebo nesenzo sabo eyase Arimathiya umuzi wabajuda eyayibheke umbuso kaNkuluNkulu yona yaya kuPilato yacela isidumbu sikaJesu yasekhisa yasisonga ngendwangu enhle yasibeka ethuneni elaliqoshwe endwa edwaleni lapho kungakabekwa muntu khona kwakulusuku lokulungiselela isabatha laseliza kuqala abesifazane abeza naye bavela eGalile balandela balibona ithuna nokubekwa kwesidumbu sakhe base bebuyela emumva balungisa amakha namafutha kepha ngeSabatha baphumula njengokomthetho
asimeni labazalwane lana siyabona ukuthi la kubethelwa khona uJesu and manje seyocela uPilate I mean, so tell Joseph, go Pilate, umzimba, ukuthi ukuthi umthule uJesu. Because amfihle ngendlela e-right. Sayibona lo bazalwane. But i-point yethu yabona la la ngempela ufuna ukuveza khona into ebalulekile ukuthi ngalolu suku, Friday yangisho lo. Okay. Now ufuna ukuveza verse 54. Kuthi ngalolu suku, usuku lokulungiselela ini?
Isabatha.
Selizothini? Selizoqala. Kungo Friday isabatha selizokwenza njani? Selizoqala. Already umuntu manifunda siyibukile uthawu. Hayi akwenzi sense manje. Kungo Friday isabatha selizoqala. And then kubeke naye siyaqhubeka chapter 24. Ake sibuke ukuthi isonto lini live kakhona uJesu. So kwakuyi Friday kulungiselela isabatha and then usabatha yalungisuka olulandelayo. Siyibona leyo nto ngoba la selizoqala. And then nali isonto lingene. Chapter 24, so verse 1. Okay. Come on, the book verse. Yeah, verse 5.
Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwana ngezantsi bafika ethuneni bephethe amakha abebewalungisile bafumana itshe liginqiwe ethuneni kuthe bengena abasifumananga isidumbu senkosi uJesu kwathi besasambathekile ilowo bheka nanko amadoda amabili emi ngakubo enezingubo ezicwebezelayo bese saba bakhothamela phansi ngobuso ethi kubo nifunelani ophilayo kwabafileyo na
sayizinembazalwane lakhuluya ngokuvuka kaJesu verse 6 laqhubeka khona ukuthi akekho la ukwenze njani uvukile now lokhu kwenzeka nini ngosuku lwesingaphi lokuqala verse 1 Do you know ukuthi mawuthe la maBhayibheli cishe o good news kanje? Bona abhala izinsuku njengoba zinjalo. La ithi they were preparation day i good news it is it Friday. La ithi first day lana ithi yona good news Sunday njengoba zinjalo izinsuku. Bese nibazalwane. So umuntu manje sayambona isithi yabona ke mzalwane wami. UJesu siyabona ukuthi ngolwesihlanu wabethelwa. Kuthi ngolwesihlanu usabatha leselisondele selizoqala. And then futhi yabona ukuthi uJesu wavuka ngosuku lokuqala hayi ngosuku lenjani lwesikhombisa. Siyabona ke futhi la ukuthi isabatha yilolusuku olu between ukuvuka kaJesu nokubethela kaJesu. Eli between uFriday noSunday. Siyabona lo olublo losuku.
Saturday.
Omunye mayine nkani. Omunye mayine nkani. Ongathi yazi mzalwane wami into esizolamula manje ukuthi uzenzele research yakho amaJuda nanamhlanje sekhona yaligcinisa abantu alikaze lilahleke kusiwe lezi kazi kaJesu kube namhlanje ngoba wabheka ukuthi angaba aligcina ngesandleni noma ngesaturday and kulula ngasesearcha na-internet noma asesearche kuphi saturday amaJuda on the synagogue baya on a sabbath ngesaturday nje njengoba sihlale kanje nabahleli ngiyacabanga bathi basalinde imesaya siyasingangeni lapho bazalwane sibuyeni esabathini sibuyeni esabathini so siveza kanjalo ukuthi usabatha usuku lukabani kukankulunkulu bazalwane omunye umuntu uzothi kwena eyi nithe nifundile ayibona athi ayi kodwa I mean this is just nje usuku nje kuphela le nto it's not about usuku it's about ukuthi ukhonza bani ulalela bani siyibona leyo nto Ita pojit ulalela bani. Makuzofika ubaba wakho athi hayi ngani yami beluhambe eShoprite. Uthi saphuma eminyango. Uhlangane nokhazini wakho. Mhlawumhlanje nomakhelwane. Athi awu bengicela ungenile la emfuleni. Uyazi emfuleni othatha isuku lonke. Manje se there is nothing wrong gani ngomfula. Sayizwa leyo nto? kumele manje ukhethe ukuthi ulalela bani. And obedience, njengoba besifundile ku Genesis chapter 22 verse 5, obedience is worship. Njengoba lithi iBhayibheli ekugcineni, abantu are going to be worshiping the beast. Lisho ukuthi they are going to be obeying the beast. Sayizwa nomazalwane, ukuthi bazobe khuleka kwisilo, bazobe lalela isilo, hayi isilo samaZulu. Isilo lesiwuphapha. Sesifundile ngaso bazalwane. But sizazofunda ngaso ngoba la ku evangelism training, siyidlale nje kahle ukuthi kuyisilo kanjani. Sayibona nomazalwane, I hope sisalandela. Now lezi zinto bazalwane sisifunda. La ziyohlala kakhulu ezinhlizweni zethu nasemqondweni yethu ukuthi sizishare nabanye. Siyabona leyo nto. Sizishare nabanye. And yabona la bazalwane. Yabona la. Kodwa angimtshendi ningayazi. Nonke niyayazi vele ngoba sonke sisuka khona la sisuka khona. Mhlawumbe bambalwa abazalwa besabathi. This is the deciding point. This is the deciding point. Umuntu akuzolalela uNkulunkulu nokuyolalela abantu basekhaya nokuzolalela abafundisi nokuzolalela obantu. Yabona le mbazalwane, this is the deciding point. So after sharing such a start, you want to pray ekhaya ukwazi ukufasta nokufasta.
Amen.
Ayikho bazalwane into ebalulekile ngemphefumulo. If you are able to fast, ufuna umsebenzi, ufuna ini nani nani, ungafasteli kodwa imphefumulo. Do you know ukuthi imisebenzi yonke nemali yonke siyatshena ku welfare ministry page 83 ukuthi they sink into insignificance if compared to the value of one soul. Kuda ziyacwila zibe into engabonakala ukubonakala ngoba uziqhathanisa ne value yomphefumulo yedwa. So you fast and you pray ngoba uyazi ufundise into enzima and this thing is going to decide umuntu wenzani. Sayizwa bazalwane. Now umbuzo manje bese uthi ngiyayibona oh isabathe lingisana deli alikho ngesonto lishintshe kanjani? Lishintshe kanjani? You want to show umuntu manje lishintshe kanjani? Now I will say this to you bazalwane ngenxa yesikhathi namhlanje angizibonisa ithintshe kanjani.
Amen.
Nakumuntu futhi noma nifunda naye ongangambonisa the same day usanda kuveza lokho. Ungaphonsa nje umbuzo ukuze abuye kwi-start. Kuthi manje into esesifunda ukuthi lishintshe kanjani. Kwa manje seyazibuza ukuthi lishintshe kanjani umhlaba wonke. Umhlaba wonke. But ungamvezela i-sign ukuthi uNkulunkulu wayesazi lizoshintsha. Asiyeni kugene kuDaniel chapter 7. Daniel chapter 7. La kukhulunywa khuluma uNkulunkulu eprofeta ngombuso othile asitshenje lo mbuso uzokwenzani and buka ukuthi uzokwenzani lo mbuso. Verse 25 bazalwana seyifikile.
Lapho khuluma amazwi ngophezukonke ikhathaze abangcwele ngophezukonke yakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho bayakukhashelwa esandleni sakhe kuze kube isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi.
Lana bazalwane umuntu uyafuna umbulisi yabona lana sisazoyifunda anikayifundi, you are just showing them so that kube khona ini interest afuna ukubuye uthi yabona lana kukhulunywa ngombuso ekuthiwa lo mbuso lo uzoshintsha umthetho kaNkulunkulu but lo mthetho akanye nje umthetho normal uthi umthetho ohambelana nezikhathi. And we 10 commandments wonke iwani kulodwa kuphela umthetho uhambelana nesikhathi loyisabathi. So uNkulunkulu lawa iprophet wayisivezela ukuthi lo mbuso lo uzoshintsha umthetho kaNkulunkulu. Uzoshintsha lo mthetho oyisabathi kaNkulunkulu. Lothi uNkulunkulu lolu uphawu. Phawulwakhe. Sayibona nibazalwane? Phawulwakhe. So we are going to study this. We are going to study this next week in the Nadesh Masangana. Sizama ukuthi sifunde sibone lo mbuso. Sesoqala manje singeyincwadi kaDaniel singena kanje kwincwadi kaDaniel. So umuntu ufike somfaka kanje kwincwadi kaDaniel. Kuze siyobona sifika kungenelo sesithathu. Already seyayazi imibuso yomhlaba ukusuka kulo mbuso weBabylon ukuzofika ngesikhathi sokugcina. So in this link bese understand. So songena kanje ngokuthi simbonisa kanjani ukuthi ushintsho ubani umthetho kaNkulunkulu. Sayizwa lempazalwane.
Amen.
Now I think it's just one thing. One more thing. I see in Colossians chapter 2. Maninga manye amaverse kodwa leli yilona abantu abalisebenzisa kakhulu. And ngiyathanda ukulichaza leli ukuze bazalwane si
chapter
2. Kuba seColosse, ngiyabona sengikude.
Ukuze izinhliziyo zabo ziduduze bahlanga.
Sifunda bazalwane chapter 16 kodwa singaqala verse 14 masithanda ukuthi aqale verse 14 sikufunde verse 14 to 17 as we see from the whole section
esehlangula incwadi
ye 14 to 17 chapter 2 kwaba seColosse chapter 2 verse 14 to 17
esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo wayeseyisusa ngokuyibethela esiphambanweni ebaphucile ababusi nabanamandla ezikhalo wabathela ngehlazo babo ebanqoba ngaso ngakho-ke makungabikho muntu onilahla ngokudla nesiphuzo noma ngemikhosi noma ukwethwaswa kwenyanga noma amasabathi okuyisithunzi nje salokhu obeza kukuza kepha umzimba
ngokaKristu. Amen. Sizwa lelo bazalwane. Now ngilethe ngithole so many times sifunde nomuntu isifundo ngesabatha ayathinteke mhlawumbe aye kumfundisi wakhe ayibuza le nto umfundisi naye imhluphe athi mayingena kwi-intanethi ahlangane nale vesi umfundisi mhlawumbe athi hayi lo bekufundisa mbonise livesi sayibona leyo nto kakhulukazi uvesi 16 othi angabikho umuntu osilahlayo ngamasabatha ngoba le ndeyinto iyisithunzi. Now you know ngizosho kanje bazalwane impela le nto iyisithunzi number one and njengibiyishedo kuyasho ukuthi iyishedo kabani kakristu angisho mase kufike uyena sithombe asaqhubeki nani neshedo he kunjalo ngeke ngibe ngibuka asithi mhlawumbe ngilinde kwakuqineke ngeke ngibe ngibuka isithombe sakhe seyifikile nayibona leyo nto ehambe nje ngimkhumbula kuqineke buya nile ngibe ngibuka isithombe seyibona manje ngebhizinesi sithombe asenzi kanjalo naw abantu abaningi bazothi yabona ukuthi isabatha isithombe therefore manje seyifikile ujesu alidlule but kunento engifisa siyibuke bazalwane ngifuna kuqale siyibuke something ngemibhalo kabani kamposoli upawulu into unkulunkulu asihambulele yona ngomoya engcwele asiyeni ku-2 peter chapter 3 naw nayo into ofuna ukuyibonisa umuntu ngoba abantu abaningi kuyiqiniso lokhu bazalwane ngicela nathi sisingabikho kanje amakristu amaningi itestamente elidala kalazi yabo itestamente elidala kalazi so kulula ukuthi balahleke and ngifisa sibone isixwayiso sikankulunkulu laye baxwayisa athi abantu abanye bangalazi itestamente elidala bayathatha imibhalo kamposeli upawuli kuthi bayithwiste seyizwa leyo nto bazalwane ayisibukeni asiyeni second peter sithe chapter bani
3
asiqale mhlawumbe kuverse 16 ngimina ngiku-first eningilindeni bazalwane. Alright. Mhlawumbe yazi into esiqale bakuzizwakala i-context verse 15.
Nithi ukubekezela kwenkosi yethu kungukusindiswa njengalokho nomzalwane wethu othandekayo uPhole wanilobela njengokuhlanipha ayikuphiweyo njengalokho nasezincwadini zonke ekhuluma kuzo ngalezi zinto okukhona kuzo okunye okulukhuni ukuzwisisa ukuthi abangafundile nabangaqinisile bakuhlanekezele njengalokhu benze njalo nakwezinye izincwadi kube ngokubhujiswa kwabo.
Sezilani bazalwane.
Amen.
Now la uPeter eveza ukuthi abantu abangafundile But I think what is got Paul.
Yes.
But twisted. And the twisting about the end, but I am a
poopies.
Yes. And the others are not in the poopies. So you're twisting the eggs and the events of which you bang a hand with one tetra uncle. Say the number of the one.
Yeah.
Now, who can get a bunch of the Old Testament? It's because when it has cut a kuluma, Peter. Abantu babefundile, akhulumi nabantu mhlambe bafundile abahonjineli noba odokotela, ukhuluma ngokwengokezi. Abantu babefundile abantu abanolwazi letestimenti elidala. Siyabona lona, siyakhumbula uJesu eshumayela kuncwadi kaJohn chapter 7, babuzana bethi hawo, lo muntu uzazelaphi izibhalo engathini engafundile. Siyabona lona, so umuntu ofundile umuntu owazi izibhalo. Old Testament, siyabona lona. So manje uthi uPeter, abantu bangafundile, mabezwa ezinye iincwadi zikaPaul, bayazitwista, zibaconfuse. Ngoba kunento ayaziyo umuntu ofunde Old Testament angayazi lo ongayifundayo. Yeyiphi leyo nto? Uthi ngilibone isifazalwane. Zenza nje, funa ukudlula kwa wonke lokho sokubuye sikubona. Sesibheza this man. Hey, ingadlali then. Okay. Bazalwane, before siyibone. Kumthetho wamkulunkulu, Old Testament. Kunemithetho primarily emithathu kunemithetho emithathu umthetho oqala ngobhala phansi okuyi civil law siyabona lona I civil law ile mithetho la uNkulunkulu ayikhuluma ukuthi bahlalisana kanjani mawukukhona umunye into inkomo emunye kuyiwenziwani mawuthi umunye ubulela umunye siyabona that is the civil law says the number one and then I law number 2 Ileta is ceremonial law.
Yes.
I ceremonial law yayikhuluma ngani? Yayikhuluma ngemihlatshelo ukuthi yini mhlawumbe uzonikela ngayo ukuze uthethelele izono. Sayithela ko Leviticus. Kakhulukazi ko Leviticus, ngoba Leviticus ibhalelwe amaLevi. Thethe amaLevi yenze zenzeka kanjani lezi zinto. And futhi I ceremonial law ikhuluma ngezithunzi zezinto ezikhomba kuJesu. Sayibona lo bazalwane. Ceremonial law leyo. So sizobuka ezinye izinto la ezivela ceremonial law and then kube khona ke manje ini immoral law immoral law yile e 10 commandments decalogue yebo lengaguquki lengaguquki ngifuna ukuveza ke manje la kwi ceremonial law and into esihlose ukuyiveza nawo ufuna nomuntu esihlose ukuyiveza ukuthi umthetho wabethe lesiphambanweni ceremonial law Nalama sabatha ekhuluma ngaye la uPaul, alama sabatha aku ceremonial law. Sizobuka kodwa. Nanga kubazalwane. EIsrael kwakhona ama feast awu 7. Into a feast yokuqala sakhumula ngini? Passover. Baqala unyaka kenze yona. Ceremonial law yonke le. And nanga ayaqhubeka unleavened bread, wave sheaf, Pentecost. Lona oyi 4 oqala. You know ukuthi lama priest lana sewafulfileka njengomposo uPaul esitena ukuthi iPassover yethu bani uthi uChrist angisho kanjani I think 1 Corinthians chapter 5 verse 7 caba kanjani and then again futhi so no unleavened bread no wave sheaf yase ikhomba kwini ukuvuka kaJesus so lesi sibona manje siyifunda lento yayikhomba ukuvuka kaJesus and yayiyenze yayisenziwa exactly Ngalo suku Jesu avuka ngalo on the day after the Sabbath. Now Pentecost sayazo zalana yenze. Feast of Trumpets. Lezi zasenzeka on the 7th month on the 7th month. Nanga nama verse wakhona siyabona. So these are the 7 feasts. Wonke ayeshedo ekhombayo lento lento bazalana le ifundisa ngocebo losindiso. Icela ukubuza just nje mhlawumbe sike siphume kanye into encane endleleni. Icela ukubuza kubana lento. Namhlanje kulusuku esiphila sikona sikwe yipi feast? Cause ngisikade Jesu khona bethele siphambane nayi feast ayifukwe ifulfill. Faso thina kule lusuku esikulona namhlanje manje 2021 sike yipi lana? Amen. Ngabe ngijabule ozani futhi. Do you see ukuthi ke the development? Isekugcineni. Into the next thing elandela ukubuya ka Jesu the feast of tabernacles. even after the land. So do you see what even I hope for the feast we are was born this card is pelene. Yonke into ayifunda izobona amafuthi uDaniel chapter 2 isikhathi isiphilile yonke into ivese isikhathi asisekho. So nanga amafisti bazalwane. And la mafisti ngenxa yokuthi ayeyithunze khomba kuJesu, we no longer follow them. Now kakhona 7 feasts, but you know ukuthi kakhona also 7 sabbaths. These are the 7 sabbaths. Siyabo?
Okay.
The first day of unleavened bread, hey sabbath, angisakhumbula sifunda unleavened bread. Usikho lokuqala ethi iBhayibheli li sabbath, nanga namavesi. Nani isabatha for the last day unleavened bread na hey isabatha kanga masabatha la hayi la masabatha the weekly sabbath even if usukulokala la unleavened bread la ngo Monday kwaba isabatha if usukula 7 mhlawumbe la unleavened bread liwa ngo Tuesday kwaba isabatha sebona lonto no Pentecost nosukule Pentecost nalo u Numbers 28 verse 26 yasitend lelo isabatha the feast of trumpets nalo yayiba isabatha le day of atonement siyazi the day of atonement yayiba isabatha ngisho. And then nosuku lokuqala lo feast of tabernacles nalo laliyini lalisabatha nosuku lokugcina lo feast of tabernacles lalisabatha so ngokuphelele amasabatha ayu 7 sebona leyo nto lana sikhuluma ngamasabatha leli elifakwe nini ku Genesis chapter 2 akhulunywa ngalo lo sabatha la khulunywa ngesabatha elafakwa lanikeza ama Hebrew wodwa sebona leyo nto zalani kodwa leli sifuna Genesis chapter 2 sibonile inikezo yomhlaba wonke. And lana masabatha masithi wafunda wonke ayishedo. So uPaul lapha ku Colossians chapter 2 ku verse 16 mayikhuluma ngamasabatha ukuthi ayishedo ukhuluma ngalana masabatha. Sayizwe number zalwane. And kulula futhi ukubona ngoba sifundile siqale safunda sabona thawo. Leli sabatha leli elifakwe uNkulunkulu losuku lesikhombisa liyona ishedo. Ngoba ngisho noba lalungeke ucebo lwesindiso. Lalothe likhona lo sabatha kanti ishedo yona ngoba isifundisa ngecebelo sindiso ingena only mase kungenisona siyabona le yonto. So isabatha lela ngempela lingene kungekho nesono kodwa ishedo ngoba iyasifundisa yona mase kungenisona melingene ishedo ngoba iyasifundisa ukuthi sizohlangulula so sinda kanjani siyabona lento bazalwane kezwakala icabanga ukuthi hey maningi lamavesi abantu baveza ayifanda simela amanye ngezenzo nihluleke kakhulu yileli mhlambe belidinga ukuthi silibone kahle ngale ndlela uNkulunkulu aliveza ngayo. And bazalwane ngiyaphinda into ebalulekile ngalokhu umuntu azi ukuthi this is not about days, this is about worship. And umtshene siyasisi ezi ungazifunda ezinye izinto umtshene le nto lesiyifundayo ithintana nezinto zensuku zokugcina. And asibuki ukuthi insuku egcina izokwenzekana. This is our last verse, by the way. Ake sibukeni something. Ngoba mhlawumbe uyokhumbula uAndile ngathi sisafunda siqala ukuhlangana sifunda akukhona akubakhona imibuzo ukuthi awu ngiyayibona le nto kodwa usho ukuthi umhlaba wonke ulahlekile wena kuphela oneqiniso. Ko abantu abaningi ndoda mhlambe mayizwa isabatha ukuthi yaqala ukulizwa ngawe. Sena ubona wena adiza umhlaba wonke. Madam guys. Asibuyeni le verse elikhuluma something. Athele example chapter 13 sesobala bazalwane.
Siyabo.
Sambulo chapter 13. Asibuki ukuthi ithini iBhayibheli ukuthi into ezobisenza la emhlabeni just before Jesus abuye. Asiqale ku verse 2 to 4. Sola verse 2 shall verse 4.
Isilo engasibonayo sasifana nene. Izinyawo zaso zazinjenge zebhele. Nomlomo waso onjengomlomo wengunyana. Udrako wasinika amandla akhe. Isihlalo sakhe sobukhosi nokubusa okukhulu. Elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe obomufa kepha ingozi yaso yomufa yelaso mhlaba wonke walandela isilo umanga
asiba asiqale siphozeni lapha lana you want to show the present, do you see which kuza is cut like Bible a little? Umhlaba wonke olandela isilo. Lapho awukamfundisi ukuthi yini isilo. But into engambonisayo nokuthi isilo akuyena into engcwele. Ngoba isilo ukuthi asithola amandla wase kubani kudrako. And Revelation chapter 12 verse 9 uyasitshena ukuthi drako ubani? USathane. Manje siyakhe umhlaba wonke khona la azofika alandele wonke umhlaba isilo esithola amandla kuSathane. So yabona ukuthi usenkingeni uma ulandela majority. Then verse 4 asitshena, asitshena indaba yebazalwane verse 4 asizweni.
Bakhuleka kudrako. Ngoba wanika isilo amandla akho. Bakhuleka nakuso isilo bethi ubani ofana nesilo? Ubani ongalwa naso na?
Ithi iBhayibhile kuzoza isikhathi la umhlaba wonke ukhuleka kudrako. Kanjani ngokukhuleka kwisilo? Worship. And stay worship obedience. So kuzofika la into ekhulunywa yisilo sisazofunda ukuthi yini lesilo. Kuzofika la into ekhulunywa yilesilo iphikisana nentando kaNkulunkulu kuthi umhlaba wonke uzolandela lento ekhulunywa yisilo. So do you see into ekhulunywa uNkulunkulu akasho ukuthi icishe ingenzeka ukuthi izokwenzeka. So do you see ukuthi kulandela imajority bazalwane akuphilisi. Awukwazi ukuphikisana neqiniso ngenxa yokuthi uthi hayi abantu abaningi benza lokho. Sayizona bazalwane ngesikhathi kaNoah abantu the billions of people ngesikhathi kaNoah kasindulwa nomndeni wakhe. UNkulunkulu akaza asebenze ngesiningi. Akaza asebenze ngesiningi bazalwane. Thathi uNkulunkulu angasiza sikwazi bazalwane ukusifundisa lesifundo and nathi siphile ngaso. Isabatha bazalwane usuku uNkulunkulu alisondeze kakhulu enhliziyweni yakhe. Ayikho i-disrespect esingayenza njengokuthi singaligcini lusuku lungcwele. Singene emisebenzini. Ngisebenza kanjani, ngifokusa kanjani ngesabatha. Ngibe ngathi, while we are speaking, ngilalela into ekhulunywa ngumphathi endaweni yethu ekhulunywa nguNkulunkulu. Ngizongayilaleli kanjani into ekhulunywa yisilo, ngoba isilo singaphezu kamphathi wami nje. So I want leyo nto isuke ngilungiselele ukuthi ngithole ini? Uphawu lwesilo. Sayibona bazalwane, manje uNkulunkulu uyasithanda sonke. UNkulunkulu manje njengoba sikhuluma akagxeki umuntu, akakhonde umuntu, uyasifundisa, uyasisondeza kuyena ngeqiniso lakhe. Khona amandla egazini, ongenawo amandla othi ayi mina nginawo amandla okwala lolu msebenzi, okanye wokuthi no uthi umphathi wami, okanye wokuthi no umndeni amcabanga emcimbini. Abanye abantu bathi umndeni akumbize emcimbini ngesabatha. Uya kanjani emcimbini ngesabatha? No bazalwane. So ngathi uNkulunkulu ngempela asileke akhona amandla egazini. Singawathola amandla bazalwane ukuthi sithi ngiyamala, sorry ngiyaxolisa ngikwazi. Kube nephisi futhi. Ngisho ngoba umhlaba wonke uhlukana nawe kodwa wazidela uhlangene nezulu. Sayizona bazalwane. Ngicabanga ukuthi sizovala imkhuleko and then into engizoyenza ngizosala nje imibuzo bese ngiqeda kuvala, ngifuna ukuvala imkhuleko sethi ngicishe nevideo ngikhuleke. Tata nothando olumangalisa kakhulu, siyabulela Nkosi ukusifundisa. Oh Nkosi ngeworship yokuba Nkosi sisacrifice konke esidinga ukusacrifice Nkosi ukuze kwenzeke intando yakho Nkosi. Sincede singathi Nkosi sifundisa these lessons, sifundisa ngesabatha, sibabonisa abanye abantu when they need to sacrifice, but thina sineendawo ezimpilweni zethu apho singafuni ukusacrifice khona, whether Nkosi kwizinto esizityayo, kwizinto esizinxibayo Nkosi, njengoba wawusifundisile that umzimba kuzothinga ngegazi, ufuna Nkosi kube yindlela ethile. Ongasincede nathi Nkosi akuvela eli thuba le-sacrifice, singenzi excuses Lord, please Father. Siyacela kakhulu uncedo Nkosi, this is true worship. And siyacela Nkosi esifunda angathi wanceda bonke abazalwane Nkosi ba-understand ilizwi lakho. Nguwe Nkosi umdali wengqondo, nguwe Nkosi okwazi ukwenza zonke izinto engqondweni yomuntu. Ndiyacela Nkosi wherever these words are going to be spoken, Nkosi angathi angaphuma ngamandla. Please Heavenly Father, attend these words with the Holy Spirit so that abantu abaninzi Nkosi baguquke beze Nkosi kuwe, bafinyelele nasekuyazini inyaniso yakho. We thank you kakhulu Nkosi, we love you. We ask only in the name of Jesus Christ. Amen.
And as for me, I will behold. righteousness, I shall be satisfied. When I awake with thy likeness, I want to be just.